Digi digu digu naga, naga mana piya sarana naga, vadi se suli andala naga, ma vinna kanta naga.
Naga, 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 naga